Molena ingibingeleli igama lami ngiwudawudu waphungula mawukhona ku-Instagram ngicela ungilandele it's @dawud_phungula. Umculo wakuleli imfezemnyama siveze-ke ezinye izinto-ke zayiqhatha-ke nentaba yaseDubai ngaphambi kokuthi ijoyine Ambitious Entertainment. Lolu daba lithiwe ngesikhathi imfezemnyama ibhale ekhasini layo enkundleni yokuxhumana uFacebook exolisa komculo uBig Zulu ngokuthi yaqamba amanga ngokuthi yaba nesandla empumeleleni yakhe, yathi ayifuni ukuba-ke nezitha ngakho icela uxolo kuyena. Kule nkulumo kungeneke intaba yaseDubai yathi njalo imfezemnyama ingenaqhi ngemculweni ivele iqhamukise izoxolisa, yathi-ke nayo-ke isalinde ukuthi ixolise kuyona-ke ngoba-ke kuningi okumele-ke ixolise ngakho kuyona. Imfezemnyama iphendule ngokuthi iyaxolisa ngokufunela-ke intaba yaseDubai inkampani okungamabunjwa Records yayicelela-ke kuthwala ukuthi yayisize ngokuyifaka Ambitious Entertainment. Yabulala imoto-ke yemfezemnyama intaba yaseDubai yazikhandela ngo-R35,000 omarandi. Imfezi iqhube yathi-ke intaba yaseDubai iyakubona-ke kungincane-ke loku yajika yashelwa yintombi yayo. Emva kwalokho kuyathumba-ke ikhasi layo laku-Instagram kanye nelaku-Facebook. Ithe zokusho kuyokuxelela ngenhliziyo emhlophe futhi ayisophinde izwakalisho lutho kulo mculi, futhi-ke mfisela-ke inhlanhla. Iphephandaba isolezo lithe lizamile ukuthola kokuphawula kwemfezemnyama, kepha-ke izingcingo zayo bezilokeke zikhalile. Umyalezo uthunyelele wona ivele kuyawuphendula ngegama-ke elilodwa yathi wola. Kanti-ke kuthe uma-ke lifonela kwintaba yaseDubai yathi kuyayithusa ukuthi imfezemnyama ivese lezi zindaba ngoba ibiyazi ukuthi-ke sebexolela nangazo. Ithe kuyiqiniso ukuthi yake yashayiseka imoto yayo imfezemnyama, kodwa kwenza ngesikhathi izinto-ke zingayihambeli kahle emculweni. Iyona-ke yathi-ke akangayikhokhi imoto ngoba-ke yayisazi simo sakhe-ke ngaleso sikhathi. Kanti okwentombi nakho ubethi-ke bakudlulisa ngoba kwakungumuntu nayo imfezemnyama yayingabeke mathuba kuyena. Intaba yaseDubai ithe uma kungukuthi ukhalela imoto angayikhokha uma efuna, ngoba-ke izinto ziyihambela kahle emculweni manje-ke imali iyangena. Intaba yaseDubai ithena-ke ngeke ihlule ukukhokhela imfezemnyama imoto ekubeni isanda kuthengela unini imoto ekuveza ukuthi-ke izinto ziyihambela kahle. Mina nganakukuthi ngizofisa ukwazi ukuthi lithini uvu lwakho mayelana-ke nalo lolu daba kwi-comment section.